Coming up on Love and Loss.
Angizange ngikwazi ukungcwaba mina indoda yami. Bamthathe ngama last minute. Amathuna if ever bheka wonke lena ithuna lendoda yami likhrose enyaweni zamanye amathuna.
I've never heard of this. I've never seen it anywhere.
Rebonoka Joel. Makota hana ka yena.
Nele muvango. Kara muvango no to hema.
Bengibathanda then they broke my heart. Wanengilibitlala Joel sa ema uthona laba bang.